Tuatahi ake e te iwi kei te haere a whakaata Māori ki Rotorua ki te whakapāhātū ki a Raimona Peni, tautohi tō kapa haka o Te Arawa waka. Mō tā rātou taunu i āia i roto i te hōtaka kapa haka a whakaata Māori i te rawiki. Ka takatū ake ngā māngai o whakaata Māori ki mua i Te Aroaro o te whānau o Peni, o tira ki mua i Te Aroaro o Te Arawa whānui ki te whakapāha. Hei a pōpō te whakapāha tukuna ai, ā ko te tumanako ia kia puta he pūrongo ia mātou, e pāna ki tēnei kaupapa a pōpō.